Hi everyone, my name is Ayanda from South Africa. Today I'll be teaching transport names in Zulu. Ibhasi. Ibhasi. Ibhasi means bus. Imoto. Imoto. Imoto means car. Iloli. Iloli. Iloli means truck. Ibhayisikili. Ibhayisikili. Ibhayisikili means bicycle. Inqola. Inqola. Inqola means carriage. Isitimela. Isitimela. Isitimela means train. Ibhanoyi. Ibhanoyi. Ibhanoyi means aeroplane. Isikebhe. Isikebhe. Isikebhe means boat. Umkhumbi. Umkhumbi. Umkhumbi means ship. Indiza enophephela emhlane. Indiza enophephela emhlane. Indiza enophephela emhlane means helicopter. Itekisi. Itekisi. Itekisi means taxi. Isithuthuthu. Isithuthuthu. Isithuthuthu means motorcycle. Thank you everyone for watching this video. Please like and subscribe to my channel. The link is right down below.